Ndabona mukije inshuti zanje bakunzi muhurikira kuri channel ya YouTube Urugendo News kaze na karibu bivanye naho mudukurikira muherereye turazi ko ari mu Burundi, mu Rwanda, Congo, Kenya, South Sudan, Somalia n'ibindi bihugu vyegereye ishami rya Afrika y'ubuseruko ntibagiye bari kure muri bya bihugu bya Amerika n'Uburayi bena Asia. Ikaze na karibu. Intambara imeze nabi cyane muri Republika Iharanira Demokarasiya ya Kongo. Ibi biruko mu gihe hari ingabo za Tafoke, ingabo za Sadeke n'abasirikare ba FRDC ba leta ya Kongo tutibagiye wazalendo. Kubera iki iyi ntambara ikibiti kandi bigaragara yuko hari ingabo zitandukanye zaje gufasha kugira ngo Kongo ironke amahoro. Uyu munsi rero hari ikindi kintu gishasha numva nohera ko kubabwira inyuma yaho amakuru ari karavugwa vuga yuko Sake yoba yamaze kwigarurirwa n'abagwanyi ba M23 inyuma yaho abasirikare ba FRDC bari babatse iyi Sake haheze iminsi haheze indwi imwe. Ubu rero amakuru nuvuga ko ruhigi wahindukiye kuko amakuru tuko turaronka avuga yuko Sake imaze kwigarurirwa n'abasirikare ba M23. Reka twumve uko byari byifashe mu ijoro rya keye. Urusasu kurundi, urusasu kurundi. Nuko mubyumva. Ni ukuvuga ngo amasasu menshi bagwanira gufata udusozi tubiri. Uja muri rompo canke uduga hejuru ku musozi ahari hari ingabo za leta ya Kongo. Ndumva ko atari bisanzwe. Urusasu rurerure cyane, urusaku rw'amasasu menshi atakuntu mbona yakubwira neza ko muri kumara yumva nawe. Nkuko mubyumva rero hano ni muri Sake neza na neza. Umwe rero mu bagwanyi ba M23 aca sohora audio ubutumwa bwihuta avuga ati turahafashe.
Komera rindiro Sake twayikuyemo twayikume ubu ngubu baraye bafungaye twe gasengese ugiye kugari mugunga. Ugiye kugari mugunga niho bafungiye. Sake yavuyemo yavuyemo.
Nkuko mubyumva rero hano ni muri Sake neza na neza. Umwe rero mu bagwanyi ba M23 aca sohora audio ubutumwa bwihuta avuga ati turahafashe. Hagataho harayandi makuru mashasha. Afrika y'Epfo ihejeje gutangaza yuko igiye kongera kurungika abasirikare bashika 2,900 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi biri mu itangazo Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yategetse irungikwa ry'abasirikare 2,900 mu gufasha kugwanya imigwi y'inyeshyamba mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kuvuga kugwanya M23 n'indi migwi yose iyo bizayitambika imbere y'igihugu cha Kongo. Izi ngabo rero zizoba ziri mu rwego rw'ubutumwa bw'ingabo zishyiramwe yerukiye mu bihugu vya Afrika y'ubumanuko Sadeke muri Kongo buzwi nka Sami DRC. Mu majambo yose Sadeke Mission in the Republic Democratic of Congo canke Sadeke Mission in DRC bwemejwe n'iri shyirahamwe muri rusama mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze 2023. Malawi, Tanzania na vyo nyene bizorungika ingabo muri ubu butumwa. Naho nyene zozo zitaravuga effective canke ibiharuro ntahava bizorungika hano hano. Ndabibutse yuko hariho bakeya bamaze kwinjira muri leta Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo nyene batazi ibiharuro biriyo, ariko hariho abaza baramaze gushikayo gupanga akarere. Itangazo ry'ibiro vya Perezida Ramaphosa rivuga ko iyikogwa cy'abasirikare ba Afrika y'Epfo cyatanguye ku wa 15 Kigarama umwaka wa 2023. Aba sirikare ba mbere bahageze muri uwo mwaka nyene uheze kikazobandanya gushika mu kwa 15 kigarama uno mwaka turimo. Ubutumwa bwa Sadeke busubira ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko zavuye muri Kongo muri Kigarama mu mwaka uheze 2023 inyuma yaho leta y'iki gihugu ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo itangarije ko atacyo zimariye kino gihugu ko kuva bahashika aho kugira ngo habe icyunguka ahubwo hari ibintu leta irikirahomba byinshi ko M23 ikomeza gusonga imbere. Iki nicyo cyatumye rero baca babirukana bakabakura muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bagasura mu bihugu baje bavamo. Ndabutse ko bino bihugu byari bigizwe na Singapore, Sudani y'Epfo, Uganda, Burundi, Kenya, Tanzania ntiyari yarungiseyo kubera ko ntiyari yabyemeye n'igihugu cy'u Rwanda cyari cyamirijwe na Kongo kurungika abasirikare kubera ko gisanzwe gishamiranye n'igihugu cya Kongo kuko Kongo yagiriza u Rwanda yuko ariyo isanzwe ifasha M23 gutyo rero ngo nta kuntu yari kurungikayo ingabo kandi boca bafasha kumbure izingabo za Repubulika izingabo zigwa aba bagwanyi basanzwe bagwana na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo aribo M23. Afrika y'Epfo kandi yatangaje ko ubu butumwa bw'izingabo buzotwara Afrika y'Epfo imiliyaridi 2 z'amafaranga y'amalandi. Tugerageje kuvuga amadolari ni imiliyoni 105 amadolari y'Abanyamerika. Mu marundi ni amafaranga yababa imiliyaridi zishika 300 mu mafaranga y'amarundi. Afrika y'Epfo kandi isohoye iri tangazo mu gihe intambara hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo nabo bagwana M23 zasubiye gusutama zikaba zimaze gutuma abanyagihugu baharugwa mu 100 batizabo bakomoka biyongera ku bandi baba miliyoni 2 batayizaba muri leta iharanira demokarasi ya Kongo kubera izi ntambara nyene zitandukanye. Hano dufashe mu myaka ya vuba kandi mwibuke ko kuva kera leta ya Kongo abanyagihugu barahunze harabari mu bihugu bibanyi hari abamaze guhungira ku migabane yindi nk'iya Amerika n'Uburayi. Mwumve ko intambara zimaze ziba ngaha muri leta iharanira demokarasi ya Kongo zimaze kwangaza abakongomani benshi. Hagize rero iminsi havugwa intambara zikomeye mu turere twa teritwari ya Masisi na Rutsuru hagati y'ingabo za leta FRDC hamwe be n'inyeshyamba canke abagwanyi b'umuhari M23 zivugwa ko zishigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Iki gihugu camye camirira kure ibivugwa yuko gishigikiye izi ngabo za M23. Ibi rero ni byo nka Amerika ihakanira kure ikanavuga yuko mbere bimaze kugaragara ko leta y'u Rwanda ifasha M23 vyeruye yanayisabye gukura abasirikare bayo ahegereye igihugu cya Kongo ku mupaka. U Rwanda rwaravyanse ruvuga ko gucunga imipaka y'igihugu cy'u Rwanda ari uburenganzira bwabo. Mu Kinyarwanda bavuze ngo ni gucunga ngo busugire bw'igihugu cacu canye ngo busugire bwacu murantunga mu Kinyarwanda nkirangora kuvuga ariko nuko leta y'u Rwanda yabisobanuye. Mu minsi heze harabaye intambara zikomeye mu micungararo y'igisagara ca Sake muri teritwari ya Masisi kiri ku birometero hagati ya 225 mu burengero bw'igisagara cha Goma. Chuti zanje nkuko mwamaze kubyumva ngahe imbere mukanayibona no mu mafoto n'amashusho kumbure n'utu video tugufi nizere ko amakuru tubashikirije abageze ku mutima ariko kandi turaza kugaruka mu nyuma byimbitse kumutwa ama tubikora tuzana amafoto ama video n'amajwi tubereke ibiko biraba mwaka karere ka Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko rero reka nshimire wewe bafasha akanya kawe ugakurikira ibiganiro byacu tugushikiriza kuri channel ya YouTube Urugendo News. Imana mu ijuru ikomeze gerere turaza gusubira.